Maswafumana mazwezu lika tikwe paliwe. Kwinqwadi zikaLuka amashumi abini anesithathu. Sithathe umqolo wodwa amashumi mane anesithandathu. Bawo ndiyawunikela zandleni zakho umoya wam. Elikele ilizwi lenkosi. Inkosi ngubawo isikelele ithamsanqelise ngoku nangunaphakade. Amen. Banda bakwethu, ngamazwi athethwa nguYesu Kristu emnqamlezweni. Kusemveni kwento kokuba uYesu Kristu esemnqamlezweni, kodwa mandichaze into eyodwa, into kokuba uYesu Kristu okokuqala wayengayedwanga emnqamlezweni. Bakhona oMaria bobabini, omnye uMaria endingamkhankanya waseMagadara. Bakhona apho noJohane lokaZebhedi. Bakhona uKleopha kunye noAndreya. Bakhona amanye amadoda ayibizwa ngokuba ngoScorpio, amadoda ayingamagxwemu ayingaboni. Kodwa kwathi ngenxa yento yokokuba inyathi ematyhobozi yathi yakuhlatywa ephangweni, kwampompoza amanzi negazi, ehla amanzi abhekisa kule ndoda, ambetha emahlweni ayo angqala amehlo. Bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam. UYesu Kristu ngeli xesha akumandanga, ubethiwe ngamadindala engenzanga nto, kodwa lisithusuba lombhalo. Bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam. Okuvakalayo apha nokokusenzeka, uYesu Kristu wayengenzakanga nto, wayehleli luthusuba lombhalo evakalisa indaba ezilungileyo zelizwe, luthusuba lombhalo emsukela amadoda ngenxa yento yokuba uthi xa uhleli ungumntu usenza ubulungisa, babe khona abantu abangcikifayo. Bawo ndiyawunikela ezandleni umoya wam. Okubalulekileyo uYesu Kristu xa unikezela umphefumlo wakhe, bantu bakwethu, iinjongo zakhe wayinyanzeliswa into yokokubana umphefumlo kaYesu Kristu wayeunikezela kumnikazi wawo, kwaKristu Nkosi yethu uMsindisi. Amen.
Amen. Amen, Dada.